Wena Totti wa di red robot on fire. I guess I get a wine. Get to the Naatiiey Keyz in fire. Busy B, Naatiiey busy. Sleezy are saying fana. Wena I'm fana, I'm fana straight line, touch line. Koma thomo ngibile koma felu. I'm fana Eskom iro pisa tlhogo mfana. A tlaka tlaka ano mfana. A ina mele mfana. Wena Bare, I Eskom mo man. A ri tsire tse yangi ka di lo shading. I Eskom mo man. A ri tsire tse yangi ka di lo shading. Bare, ore o pisa tlhogo man. Ore o pisa tlhogo. Ore o pisa tlhogo man. Ore o pisa tlhogo. Bare,
Winner!